ingia basi kwa gari. Uirespeki mheshimiwa, ingia kwa gari.
Don't be rough with our client. You are assaulting him by...
Sorry.